Awuyebo, kabuyelo esowethu. Eh bafithi. Cela ngikunitshela something. Wabona mo buphilung bu ere buphilang. Yabona kule mpilo lesiphila yamanje. If unyaka uwina, ithuto uthula. Awuboni mina wayengidume njengepizza. Awuboni why ngifamous kanje. Mamela, kusalika ithuta uthula. You check levels. Awuphenduli noma ubani uthini ngawe. Kunabanye abantu bayazi ukuthi once basho so ngawe waphendula uzobanika ifame emahala. Ifame iyasetshenzelwa. You check levels. Uthi why mina ngiphendula abantu abaselevelini yami kuphela abontatethuso abokhwalithi biyela. Angingisuke ngiphendulane nalo mkhulu lo mdala ohlala le kuma-RDP umabhoza wase-TV. Osengiyasuka nje sengisukela lo makhulu akanzima wase-Alexander Umbuldo. Ngazi kahle ukuthi lo muntu uvuka ngomdoko ngetamati uhlushwa amagundwane week in week out. Sengiyamphendula. No, ithuta uthula. Check levels. Yekela labantu bazikhonsoli. More blind u blind.